ke nake ambata har kisa himbata sahara zo ga wata madara na sha kokuba zuciya take tindiri baje so are zan gini ki gaban baka tutuba
madara na sha kokuba
Aje ba ni naki kisana.